Ukuba igama elilakho likhaza ngokupheleleyo. Ugawula yonke into odibana nayo emzimbeni. Ngalo lonke ixesha usoloko ukhangele umuntu ongangena kuyo. Uthi ke xa usongenile kwekho wenza omkhulu wona umonakalo. Utshabalalisa amajoni omzimba. Ushiye umzimba lo ungasena kuzikhusela kuzo izifo ezingenayo.
Masikobe sibe imumba simanyane sakane masikobe.
Namanyundulu sifundini esingenalo sisi esingenalo novelo awukhethe balala mntu awukhethe budoda nabufazi ube ungakhethe buntu budala nabuntwana ungubhubhane nje kuphela wesifo si ukhohlakene ubhubhise amadoda nabafazi ubhubhise iintombi nabafana ungena mfazi nomide yokuqhobhoza isibeleko ungena emphekweni ngengazalwa kokuzalwa si kohlakale ndini wesifo
masikobe sibe imumba simanyane sakane masikobe sibe
sifo esinganyangekiyo hayi mzi wase Africa make sikhangele sibheke sikhangele singathe siphele kunobhubhane wesifo uzimisele ukugqiba isizwe
make sinomke sivula amehlo kaloku saphele isizwe kunobhubhane masiqhobeni madoda kuthi Khobani nani zimaziza kubethu Ningashiyeki zintombi nani bafana Sikhobe side sifa macala Siyimbumba yamanyama Sihlasele kakhulu kwasi sifo singugawulayo Singabuyi mfama wethu Kufuneka ke kaloku sikhobe nangelizwi likaThixo Kuba yena ngumdali nomenzi wezinto zonke Ilizwi lakhe lelona lisifundisayo Ilizwi lakhe lelona lisiqondisayo Ukuze sikhuseleke kuko konke okungalungileyo Side soyise isipho sikagawulayo Yarhamqwaka kuye